And it's a race. Anya's in the lead. Dun dun. 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 And whew. Okay, it's like lightning.